my birthday to the floor. Nasemaje? Tuwe watu watulivu na wenye heshima, sawa eh? Tuwe watulivu na wenye heshima ili tuweze kukamilisha mradi huu, sio? Sio? Let's get it. DJ.
Thank you very much.